You may have to kiss a few frogs before you find your prince. Kodwa ndiyacela ungazulahli themba. Aze angakuphelela amandla ngoba nowakho khona umaqondana nto nje alikafiki lixa. Hleze udibene nezilingo wagruzuka. Udlalile ngawumhlaba wakuxovula. Ukohlukanisile umntu nezihlobo yena wakuyuza. Hleze lisavakalana ngokwinxeba kwaye kunzima nokuthi uxole. Ndiyacela ukuthi uyohlula imeko kwindalo. Yohlukanise le nto ingumntu nothando. Makungathi ngenxa yemeko wena ulahle umqondo ungaqiqi uyitshintshe inkolo uliqalekise uthando. Lukhona nawo lwakho ubambo luyeza. Hleze lukujongile nangoko nto nje ingqondo isaphithene bayakuphambanisa tall, dark and handsome. Wena usabambelele kwafaro. Phila mani uphilele wena futhi ungayihlohli inhliziyo umoya wobubi. Luphuthanda ithuba mabuqhubeke ubomi. Bueno, pile.